Umbaleki nomhambi balungiselele ukuhamba ngentsimbi yethoba kusasa ukusuka endaweni enye behamba indlela enye. Umbaleki uhamba umgama ongangemayile enye ngeyure, kancincane kunomgama ohanjwa ngumhambi uphindaphindwe kabini. Kwiiyure ezimbini, umbaleki ebengaphambili ngeemayile ezintathu kunomhambi. Fumana isantya okanye umgama ohanjwe ngumbaleki ngeyure, ireythi ukutsho. Masibhale ke lo mgca wokuqala ngokwe-equation. U-S J isantya esi sombaleki ke eso masithi simelwe ngu-S J. Sithi ke ngoku u-SW yena umele isantya esi somhambi. Ngoko ke ngoku lo mgca wokuqala uza kusinika i-equation ethi SJ equals to 2SW minus 1. Ithi ke le nto u-SJ isantya esi sombaleki sisinika isantya somhambi siphindaphindwe kabini wohlukanise u-1. Masibhaleni ke ngoku lo mgca wesibini ngokwe-equation. Wona ke izaba ngu-DJ equals to DW plus 3. Le nto ithetha ukuba umgama ohanjwe ngumbaleki usinika umgama ohanjwe ngumhambi udibanise no-3. Sinee-equations ezimbini ke ngoku apha. Phinde siba nale nto siyaziyo ukuba u-D is equal to rate times time. Loo nto ithetha ukuba umgama ufumana ngokuphindaphinda ireythi ngexesha. Ke ngoku sizawutsho siyayazi ukuba u-T wethu apha u-2 hours, iiyure ezimbini. Ke ngoku u-DJ kulaa equation yethu yesibini iza kuba ngu-2 umphindaphinde ngo-SJ. U-DW yena ibe ngu-2 umphindaphinde ngo-SW. Size ke ngokulaa equation yokuqala sibhale u-2SJ equal to 2SW plus 3. Kutheni nje sizakwazi uyibhala kanje le nto? Ngoba kaloku siye safaka endaweni yesantya esi sombaleki u-SJ, sabe siyazi ke uba uthathe iiyure ezimbini. Ngoku siyakwazi ufaka u-2SJ osinika u-2SW udibanise no-3. Ngoku sinee-equations ezimbini ezinoonobumba ababini abangaziwayo. Ngoko ke ngoku singakwazi ukusombulula ngokuba siphindaphinde kulaa equation yethu ingentla ngo-negative 1 ukwenzela ukuba sishiyeke no-2SW. O-2SW ke ngoku abo batsho bahlabane ngoba kaloku ngu-negative 2SW no-positive S2SW bahlabane ke ngoku bona. sishiyeke ke ngokwelicala lasekhohlo no negative sj ngoba siyafana ngathi sithi siyafana ngathi basithi 2 wehlukanise u1 kusho kushe ku1 ongu sj ozimeleyo osinika u2 oza kusinika u4 ngoba kaloku baye bahlabana u2 sw abaya sishiyeke no4 ke ngoku. Yile nto siyifunayo ke lo ngoba kaloku kuthiwa masifumane ireythi yombaleki kodwa ke mhlawumbi ukuba besifuna ukufumana neyomhambi ireythi besizawukwazi ukuhamba siyofakelela u-sj kulaa equation yethu besiqale ngayo itsho ibe ngu-sj usinika u-2sw minus 1 siyamazi sw u-sj ukuba ngu-4 ngoko u-4 uzasinika u-2sw lahlekiso u-1 sidibanise u-1 wacala sishiya ke no-5 osinika u-2sw siphinde sihlulahlule ngo-2 macala sifumane isantya somhambi esingu-2.5 miles nge hour kodwa ke besingafuni le nto besifuna isantya sombaleki esiye sasifumana sangu-4.